He rite te pai o tira he paiake pea, ngā rongoā Māori I ngā rongoā o te Pākehā. Koe rā tā Tanya Filia, tētahi o ngai tātou, e noho tauira mai ana o te hua ka puta I ngā rongoā o te ao Māori. Toru tau ki muri nei, ka pā te mate pukupuku ki āia, ā ka ki ngā tākuta rua marama e toi ana ki āia. Engari hei tāna, nā ngā rongoā Māori I puta ai tōna ihu, ā e ora tonu nei ia. Hei tā Krystal-Lee Brown I whakātūria he paki pūmeka mōna I te whare pāremata I Napo.
Your cancer tumour is back.
Ko Tanya Filia tēnei e whakātū ana I ngā hua nui o ngā rongoā Māori. Ko te whāinga matua kia tauri te tenuho a ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā.
I was given more medications, and then those medications then caused issues for me. It was just not quality of life. Through what I'm doing with the Rongoā Māori natural therapies, I have quality of life.
I te tau 2015, I puta te whakatau a ngā rata, ka mate ia I roto I ngā marama e rua. Ka hopu tōna hoa a Jesse I tēnei takinga I roto I tētahi paki pūmeka, kia whakatīpako I ngā uauatanga o te whai rongoā Māori. Nā wai, ka hipa ngā tau e toru a kai te whare paremata te tokorua nei.
The documentary is about an asking for changes within our health and welfare system. No doctor presented to me that we've got these options, and this kaupapa is about options. It's about people's right to choose and be empowered.
I do want to point out that we're not saying that people shouldn't do chemotherapy or radiation. We're saying that people should have a choice. So we hope to see choices. We hope that rongoā will be acknowledged as a taonga tuku iho that was promised under the treaty.
Ko puta kē te kōrero I te manatū hauora, ka whakapauia rātou tētahi ira iwa miriona tāra I atau ki te kawe I ngā kaupapa rongoā Māori puta noa I te motu. Engari, hei tā te kaiarehi takirua o ngā kākariki, e hara I te mea ka ea ngā tūmanako katoa I tēnā.
Indication of the systemic bias that is present in the health system and across all of our public systems actually. What we know is that the health outcomes for Māori are not doing so well, and so making sure that rongoā Māori is better supported and is also legal alongside Western medicine will also improve health outcomes.
Ka whakātūria te paki pūmeka nei he oranga pūmau ki te ahurea kiriata Māori hei te onokaraka I te pōnei. Krystal-Lee Brown, Te Karere.